Into esifuna ukuyibonakalisa kule video into yokubana ngaba i-vertical angles zilingana tonsa na manyani na. Siyayazi ke i-vertical angles besithethile ngazo. Apha sizoma nemigca emibini enqamneza nayo. Umgca wethu wokuqala sizomthiya kwabani? Sizathi ngu-A, B, C. U-A, B, C ngumgca wethu wokuqala as I always spinning umgca abe ngu-angle D, B, E. Asele ke ngoku siyibona loo migca andithi sithi sifuna ukubonakalisa ukuba u-angle CBE uyalingana nyani na no-angle DBA. U-angle CBE siyambona uyalingana na no-angle DBA. Uyambona u-angle DBA no-angle CB, angle DBA no-angle CBE. Batheni sithi zi-vertical angles ngoba bajongene ngapha kwendawo yantoni yendawo apho imigca yethu inqamleza khona. Ngoku sizowuprova loo nto ngenxa babezithoni sithe zi-vertical angles. Sizowuprova ke okanye sizobonakalisa ukuba u-angle CBE simsusela embonakalisa ummeta okanye ubungakanani be-angle. Sithi nje u-angle CBE uyalingana no-angle bani no-angle DBA. No angle DBA. Ngenxa yantoni andithi sithe zi-vertical angles. Into esele siyazi ke yinto yokuba u-angle CBE kunye no-angle DBC bamelene. Ngamanye amagama zi-adjacent angles. Ezi adjacent angles ke siyabona sithi xa sizidibanisa zisinike i-straight angle. I-straight angle sethu esingubani? Esingu-DE. Okay, sithi ke u-angle DBE, xebe u-angle CBE kunye no-angle DBC zi-supplementary angles. Ngoba uthi xa uzidibanisa zisinike ntoni i-straight angle, sithi zi-supplementary angles. I-supplementary angles ke siyayazi uba xa uzidibanisa, xa usithi u-angle CBE kunye no-angle DBC bazokunika bani u-180 degrees. Sithi bakunika ubani 180 degrees. Enye into esiyibonayo apha nantsi ilandela ukuba u-angle DBA kunye no-DBC bayintoni ba-adjacent nabo ngoba badityaniswa ngumgca othile ongu-DB. Xa uzidibanisa ke ezi angles zimbini zikunika u-180 sithi zintoni zi-supplementary angles ngoba zikunika i-straight line. Sizotsho sithi u-DBA kunye no-angle DBC zi-supplementary angles ngoba kaloku xa uthatha ujonge icala eli lilapha engaphandle u-AC si-straight line okanye si-straight angle. Ithetha ukuthi ke loo nto xa udibanisa u-angle DBA kunye no-DBC bakunika ubani u-180 degrees. Ufumana u-180 degrees. Sakuba siyibonile ke loo nto singakwazi ke ngoku ukufumana bani u-angle xa sele ke ngoku sibuyele phaa kulaa nto yethu yokuqala ukuze sifune u-angle CBE. Xa sesibuyela kulaa nto besiyibhale eqaleni sifuna u-CBE sizothabatha u-DBC macala ze sishiyeke nabani sithi u-angle CBE ulingana no-180 uthabathe u-angle DBC. Ulingana no-180 uthabathe u-angle DBC. Futhi siyabona ke ngoku loo nto naxa sele sifuna u-angle DBA siza kwenza kwa into enye. Kulaa nto besiyibhalile phaa sizothabatha u-angle DBC macala ze sishiyeke nabani no-angle DBA olingana o-equal to 180 degrees uthabathe u-angle DBC. Ithini ke loo nto? Siyabona apha sithabathe u-angle DBC. Kuzo zombini ke ngoku izinto besizibala apha sifumanise into yoba sino-180 degrees uthabathe u-DBC ngu-CBE ke lowo. Futhi kwano-DBA ngu-180 degrees uthabathe u-DBC, u-angle DBC. Ithi ke loo nto u-angle DBC kunye xebe u-angle CBE unye no angle DBA bayalingana totana ngenxa yale nto siyibonayo apha ngenhla zithi ithi yoba 180 degrees minus angle DBC zombini zikunika u-angle CBE futhi ikwalingana nabani no-angle DBA. Ithi ke loo nto sifumanisile into yoba i-vertical angles okanye ii-angles ezijongeneyo ngapha kwendawo yodibano okanye ngapha kwe-point of intersection zitheni ziyalingana twatsa na. Siyazibona ezinye ii-vertical angles zethu apha. U-angle DBC naye singathi ukuba u-vertical yi-vertical angle kabani ka-angle ABE. Ithini ke loo nto nazo ithetha ukuthi zilingana twatsa na kodwa singasebenzisa enye into ukuyibonakalisa uba ziyafana zona. Sibonakalise ngemigca kuba ngamanye amaxesha asibi nayo imibala ehlukanayo ezincwadini. Ngoku ngokubonakalisa le migca mincinci imileyo apha loo nto ingasixelela ukuba nezi ii-angles ezi zilingana zombini ze ezi zilapha emacaleni ke zona u-angle CBE no-DBA nabo bayalingana. Siyibonile ke ngoku loo nto obabalekile funeke siyazi ukuba ii-angles ezi-adjacent okanye ezimeleneyo zitheni zi-supplementary ngenxa yaloo nto sikwazile ke ukubona. Enkosi.